banze ndabaramutse banyakwamesha makuru mwaje kutwakira muri benshi nivyo koko tuvuye mu rugendo mu gihugu cha Barhein nuko nari nabimamenyesheje dufata urugendo twavuze ko hari ibibazo twari tugiye kwiga muri rya shyirahamwe ry'ibihugu bidafise aho byegamiye ariko igihe twavuga kurya twari twibagiye ko hari yindi nama yari yateganijwe inama y'ishyirahamwe ry'abashingamateka mu isi yose iyo nama nayo igira 146 yari yakoranye hambavu iyo nama yari yateganijwe y'ibihugu bidafise aho byegamiye birenga 200 rero nabiye ko tugiye kuraba ingene amategeko atunganya uwo murwi w'ibihugu bidafise aho byegamiye twaremeje umwaka uheze kugira ngo turabe none ingene yoshyirwa mu ngiro twari twabwiye kandi ko hariho no kujya ikibazo cy'ingaruka za COVID-19 cyakiza COVID ko bakivuga kugira ngo turabe ingene ibihugu byoshobora gufashanya kugira ngo bihaguruke bibaduke bive mu kintu kimeze nk'itiro kubera ko iriya kiriya kizo cy'abasinzikaje cyane ikindi nacyo hariho amashyirahamwe mpuzamakungu ashika 4 akomakomeye yari yasabye ko yoba indorerezi muri ibyo bihugu muri uwo murwi ibyo bihugu bidafise aho byegamiye ibyo byose rero twarabitunganije mugabo ku ruhande ku rundi ruhande kuko nawe mbuze hariho iyindi nama ahubwo yatangurira iyo y'ibihugu bidafise aho byegamiye iyo nama yari y'abashingamateka ku isi nabo bari mu byo bita union interparlementaire ni ukuvuga ishyirahamwe ry'abashingamateka bose abazungu abirabure ka bose bari baserukiwe noneho kubera ko ariyo yatanguye byabaye ngombwa yuko iyo nama tuyijamo iyo nama ya mbere y'abashingamateka icyo bigamo gikomeye kwari ukuraba aho ingorane ziva mu bihugu bitandukanye ku isi ikintu bagiye gusanga rero kimeze nk'icyo bahurira ko bose bagiye gusanga hari ikintu cyo gukumirana uriya mu Burundi wakunaguwa gukumirana ariko ni muri ibyo bindi bihugu byose byo ku isi icyo kintu icyo cyagiye kivugwa cyane ko bakumirana ikindi cyagiye kuzamo ni ukutababaranirana intolerance kutibabara abandi ugasanga ari icyo kintu cyo kwiraba gituma abantu bose bashaka kugira ngo abashyise bashoboye gushikira ibi na biriya bashobore kubyihariza noneho abandi nabo babakumire atacyo bagira niyo bashobora ko ibyo rero bibazo bituma bagiye gusanga yuko mu bihugu byinshi bituma haba umutekano muke rimwe na rimwe ugashikana no ku ngwano hamwe ku ntambara hanyuma ubutunzi bw'ibihugu bitandukanye ugasubira inyuma nk'ibirenga abandi nabo ntibigere bava aho bari icyo nicyo cyari ikibazo nyamukuru noneho nk'u Burundi kubera twebwe ibyo twaciyemo turabwiye ko twe twashoboye ku gukora ibintu bijyanye n'amasezerano kandi n'ubundi twama duteza imbere mu kuyunganira mu mategeko n'amabwirizwa agenda togwa agenda jaho kugira ngo noneho kwa kumvikana kwa gufatana mu nda kwa kudakumirana murabona bijya byose abwa bakenyezi kwa mu nzego zinizi bice 33 birenga 33 bijana byibure ibyo ahandi mu bindi bihugu ntibiba mu bindi bihugu kenyezi sinzi nituzi ngene babigenza ariko bakenyezi ntibari ntibaserukiwe nkuko bakenyezi babyifuza mugabo twebwe muri rusangi turagerageza gukora uko dushoboye kugira ngo icyo kintu cyo gushira ku munzane baba mu bintu byijana indero haba mu bintu by'ubuzima mu bijyanye n'amagara y'abantu murabona ko hageze naho azi ibyo bintu byikwiga ku buntu gushika abafyara ku buntu gushika ibintu nka bene byose kwari kugira ngo turabe ingene umwe wese ahahereye yoshobora gushika ko n'ingingo nziza zoshobora gutuma nawe yumva ko yorohewe mu gihugu ibyo rero twebwe nibyo abandi ubu baza biyumvira ngo butwobigira gute kugira ngo ibyo bintu by'akarenganyo kintu cy'akarenganyo cyaragarutse cyane kugira ngo ibyo bintu by'akarenganyo bigende bigabanuka rero icyo twagiye guhereza ko rero twagiye twumvikanye nuko bavuze bati ibihugu iyo shyira hamwe ryose bagiye kuraba ingene boshobora gushyiraho ibwirizwa kugira ngo rize gyigwe nako ni integuro y'ibwirizwa kugira ngo rize noneho ryigwe iryo bwizere ko ari zoba ari ryo kugwanya ibyo bintu byo gukumirana mu buzima bwose bw'ibihugu icyo nico bagiye bumvikanye ko kugira ngo noneho ibintu bize bigende neza ubu rero turarindiriye ubu murazi bise ko inama iheze ariko bazoca rero abahinga bazocabongera abaje hamwe kugira ngo noneho barabe ingene iyo nteguro y'ibwirizwa ishobora kubaho noneho ubwo nyuma bazoheza batubwire cyane babiturungiye mu bihugu kugira ngo tubyige tubyunganire noneho turabe ingene mu bihugu bitandukanye bigiryo shyirahamwe ry'abashingamateka ko ibintu byogenda neza kurusha ikindi nacyo bavuze uruhara rukomeye rw'abashingamateka ati niyo nteguro y'ibwirizwa abashingamateka bazogira mu ruhara rukomeye kuko nibo batowe n'abenegihugu nibo rero bategereza kuba bahafi kugira ngo baze babasigurira banamenya uko abanyagihugu bamerewe noneho kugira ngo nibyo bishobora gufasha abenegihugu nabyo bigende bivugwa ku buryo bizoshigwa no muri iyo nteguro y'ibwirizwa ngibyo rero ibyo twashoboye kumvikana twashoboye gukora hariya muri iyo nama tuvuyemo kandi twarabonye ko mu Burundi baratwumvise cyane kuko nibyo byose byagiye bitegurwa twebwe ntabyo twari tuzi mugabo babonye abarundi bacyo bavuga ati bacyo badushira ku ntuze ku rutonde babaza kwishikiriza amajambo nibyo rero bashoboye gushika ko kandi byagenze neza